ji shadaka kalwa gashi andafa
kauna
dole sai haka ya suna jikin gaba
kauna
yanzu mun gama